ne bwana chiyole ayugire meka kwalaira alayire enale yakasa ne bwana kayumba mama yogera meka kwalaira muri mbi mbori muri mbi ibitandari muri mbi.
Pick up what I know.